kuite musamusoro pano utozviwanza chaiko ndikwaurikuita pano ipapo unokugara ungori pafoni pako haurirespondi zvandichitaura newe nezero chaiwo wanga unga uri kupiwa
nani ndaenda kunodzisobheke narumemba
saka uya wakapindura hembe iwoyo
henge yazara
iweka iwe uchizvibata iwewe saiko vanhu muchitukisa nherera tasa unoti iwe uri munhu wenherera ndoti ndokuchengeta iwewe ndochengeta futi mwana anenge wamitiswa usadaro kutaura chokwadi maitiro ako atomboita handifadzi zvacho senyu haiwa urevesei ndichazviona zvauri kutsvaga zveshuwa ende unongozvoa unongotimitisirwa ndimi vanhu munotukisa nherera kuti nherera dzichengeteki imimi aiwa tichakuonako
chii chananyashata taurawo nemwana zvakanaka dani vasikana chii chinobva chaita kutobva kwidza voisi kudaro
unoziya hako saruka zvinoitiwa nemwana wamai vaunga anoona sekuti akarara nevarumega ndokuti varume vagozikana kuti munyika mune vakadzi anondibhohwa maitiro anoita anouya natwofu tasaoneka naipapa ari kungonyepedzera kusikitira nekuti wapinda chete but anobhohwawo
chipo arombonyanyoita seiko memuyu
unoziya hakusaruka ndinombobhohwa kana nemwana wika asi nhasi azondibhohwa tarisaunoti ungati munhu angasvike na12 ungati kuita unga gadhi adaro hembe yake yange yakapindurudza woti ndotambira izvozvo inini
vanonyepa zvenyu
iwe kaiwe ndinokuvhara nembango
manhemo ingotaura kachokwadi zvipe unonyepere ingotaura kachokwadi kana paine zviri kuiti
nandiri kumukomana wangu
mukomana
ngori kumukomana
izvona ndichitokurerera ndichifunga kuti pamwe ungotiri kumukomana
saka tora katumabhegu tako uende
izvozvi ndine nhumbu plaza
nhumbu
une nhumbu
tora tumabhegu tako tikuperekedze
tora tumabhegu tako tiende sumuka uende
handizivi muridzi wacho
uri kureveiko kana uchiti hauzivi muridzi wacho
ndakarara nevanhu kawana ndakarara futi natomas
tomasi tomasi
uba uyu
upi murume wangu
natomas nani
najohn
uyu andakurowa
Ah, não, 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 não